Awurade Nyankopɔn wɔbɔ soro ne asase wɔhu ma mmɔbɔ ɛde ase no nyinaa ma wo nonyam twa wo din asase ne ne dodoɔ nyinaa yɛ Awurade dea ewiase ne wɔ no Otimo so ye no dia Hallelujah Tu fono ama Wa o ka bem na o sha ichina Tu bi yina ti ni we rade Mu wai O yo bro ko wai Hallelujah Si assassin in the door, in I am Radidia. If we ask a new one, what he was so, Yanodia. If Yamasina was ready, Amasana was so Hallelujah.